Instandard Bank Mobile Banking. Ibekele ibhange etandleni takho. Ngekushaya *120*2345# uthola kubhanga lokuya phambili. Futhi nje lokuhle nge-mobile banking, sovele ukhone ngisho kuthenga gesi. Instandard Bank Mobile Banking imelula phinze ithembekile. Vele uvakashele ibhanga leli dvudane. Standard Bank, siya phambili.